aberanteɛ bi si soa na ɔbɔ bra na abukyire na ɔwɔ na ɔno na bra na wɔbɔ no ɔde apoobo si n'ani so ɔde korɔ no si n'ani so na ɔyɛ adeɛ nso wɔ nkrataasɛn mu na sɛ ɔgye wo sika sɛ ɔbɛyɛ wo krataa no hɔ a krataa no ɔgye bi a ɔyɛ bebree no nso ɔgye a ɔnyɛ ɔtumi gye nkrataa bɛyɛ nan nkrataa bɛyɛ num agyegye ho sika ɔno nso adeɛ no ɔnyɛ sɛ wɔba sɛ wobɛgye wo sika asɛm wɔbɛka kyerɛ no sɛ sɛ nkra de kɔma alɔyɛ a nka bɛtumi akɔgye wo sika ɔde saa de saa na wafa sika ɔde saa asi aborosan wɔ Ghana asisi bi de ayɛ rent na dako bi ɛna obi frɛ ne yere ɔne ne yere awo nkwadaa mmienu ɔbaa baako bɛrima baako obi frɛ ne yere kaa sɛ nneɛma a wokunu ayɛ ni o wokunu asi aborosan wɔsisi bi nso ayɛ rent na ɔbaa nka so onim hɔ hwee ɔne ne kunu nso na ɛda sɔre nti didi mu ama ntɔkwa bae ɛmɔ ɔbaa no gyaa bɛrima no ɔkɔn so ɔde nkwadaa no mmienu kɔɔ nti na aka bɛrima no nko a intention a bɛrima no kɔnyaa girlfriend okunya gay bi a na ɔne no hyɛhyɛ hɔnom na dako bi mine ne sɔre sɛ ɔkɔ adwuma ɔsɔre afiri ne kɛtɛ so no na ɔntumi mmɔvu nti ne girlfriend no ɛfiri ambulance ɛne ɛde ne kɔ hospital didi mu na ɛsɛ ɔnya stroke nti ɔda hospital hɔ a na ɛyi ne bɛɛ fie sɛ ɛmfa ne mmerɛ fie nti gɛɛ ne tene ho ankyɛ na ɔka kyerɛ no sɛ sɛsɛ deɛ ayɛ ne deɛ mentumi ntena wo ho ɛsiane sɛ me nso meyɛ yɔng ɛwɔ sɛ mekɔbɔ me bra ɛna gɛɛ ne gyaa ne hɔ nti wei ma ɛnamfoɔ a ɔwɔ no ne nam foforɔ a ɔne ɔmowɔ abokyire no na ɛyɛ ɔmo ya nti ɔmo frɛ abusuafoɔ a ɛwɔ Ghana no sɛ mode hyeɛ no sɛsɛ deɛ ayɛ ne deɛ ɛwɔ sɛ yɛde ne ba Ghana o na abusuafoɔ nka sɛ ne mofa ne mmra nti ɔmo de ne kɔɔ Ghana na ɔmo de ne kɔɔ Ghana awerɛ ɛwɔsɛm ne sɛ aborosan no a wasi no yɛamfa no ankɔ hɔ ɛdan no a wasi no wɔ anamu da deɛ ɔde ayɛ rent ne nso a yɛamfa no ankɔ hɔ yɛde ne kɔ akurase kɔma wɔ nana sɛ ɔ nana nhwɛ no wɔ akura no ase ɛna aborosan no a wɔsi yɛ no abusuafoɔ no akyɛ aborosan no ɔmo akyɛ afa obiara nya ne dan ɛna ɛdan no a ɔmode ayɛ rent ne nso a ɛno nso abɛdi abusuafoɔ no nsam nti sɛ afe so na sɛ ɔmo gyegye rent no a ne abusuafoɔ no akyɛ na yɛde ne de akoma no akura no ase yɛde ama aborɔ no sɛ ɔmfa nhwɛ no na rent sika no sɛ yɛde kɔ a na aborɔ no de akyerɛ no sɛ sika no yɛkyɛ yɛ wodie ni o ɔno nso a saa sika no ɔntumi fa ne nsa nsɔ mu because ne nsa no akoakoa stroke no sɛsɛ ɔntumi nkasa koraa nso ɔhwɛ sika no din saa a no wɔ so because ɛyɛ ne ya ɔnu ne ho wɔ deɛ wɔyɛeɛ no nnuaba m nnuaba ma wohwɛ me sɛ woma nnipa di yaw ana nnipa di awerɛhoɔ a ɛnyɛ awerɛhoɔ keke o ɛnyɛ yaw keke o ɛyɛ tears of curse ɛyɛ nnome esu na nnipa no esu ɛsiane sɛ wayɛ adeɛ ama no aboro so wayɛ adeɛ ama no ahye nnipa no wayɛ adeɛ ama no akɔ nnipa no ho nnipa no esu efiri ne mogya mu nti ɛyɛ curse deɛ nti a yesu ka kyerɛ Zakeo sɛ Zakeos obi a wagye ne sika hyɛ so biara saa fa nnipa koro sika kɔma no because there is a curse nnome wɔ hɔnom nti na yesu ka kyerɛ Zakeo sɛ Zakeos obi a wagye ne ho sika biara saa fa nnipa koro adeɛ kɔma no ɔmfa mmɔho koraa nsa nka ho because nnome bi wɔ hɔnom a ɛwɔ sɛ ba Zakeos so nti sɛ wode wo nnua bi wode wo ɔfaase bi wode wo ba bi wode wo nana bi wode obi ɛkɔ ɔhaw ne atetee mu a hwɛ yie because nnipa no su anaasɛ nnipa no de yaw a ɛyɛ kɛɛse ma wo nnipa bebree ayɛ ɔmo sɛ wobɛ sɛ ɔmo turu mika ɛwɔ abrabɔ mu baabi a abrabɔ ɛmfa mu nkɔduru yɛ ɔmo bɛ sɛ ɔmo foɔ soa na moduru hɔnom bɛt woanhwɛ yi a wonduru hɔnom na asɛm ato anaasɛ wɔgu afiri asase yi so ɛyɛ sɛ wobɛyɛ wo ho sɛ akyekyedeɛ na ade kakrakra aduru sen sɛ wobɛperepere wo ho na wobɛlu so biribiara deɛ woabrɛ nyɛ biaa fa ne saa mpere wo ho na yehowa mmerɛ no ɔnim ɔnibi asɛm nti yɛnka nkyerɛ ho sɛ me na fofuo nyina e ko mo ni me jame busuanfo nyina e ko mo ni me jame nti me se be se me true abrabom mlika wan hu ya be ko mlika wo be ka e kwan ni finfin na wo ntimi nko biem se wo twika na se wo ko mlika bebra sa asem to wa wo ti me spend all your life in hospital wo ti me spend 6 months wo ti me spend 1 year in hospital for time I always stay into a blabon e kakra kra. Don't chase vanity. The moment I be prepare on how asasi, so the moment I be prepare on obi beno. Now you are chasing vanity. So we chasing vanity in so any man be no. So how about one aso be well flat asasi so. Man no say siya wada ono. We nyengo be wu and so wu enye ye. It's an send time on so. What's what say ya ono? Ya wa mo ya wa no ama inipe biye deno. What's what say ya ono? Asa Nyankopon ade ne bɔne bɛkyɛ na ana asa Nyankopon bɛyi ne firi yale ne ma na sɛ ɔbɛgye ne nkwa firi nsɛm a wayɛ de ɔbɛdua na na ɔbɛtwa nti wo bɔbra na nnua ba mnya bɛ ma ɛnhwɛ obi yɛ di a wadi ne nkwa abrabɔ mlika de obi abrɛ nya no ɛfa kwa bi so ɛngye firi ne nsɛm ɛba saa itie nya me meka asɛm bi a kyerɛ wo ha sɛ wonim de ntia olusu bibia wo na abrabɔ mlika de bɔne na no di nɛso nti nyankopɔn twe ne ho firi ne ho si nyankopɔn twe ne ho firi wo ho a me nua ba me nua ba ma adie bi e ye nhyira nyankopɔn de ama obi a firi wo nsa adie bi anya wo de bi a firi wo nsa ne yire firi ne nsɛm ne ma firi ne nsɛm ne nyina ye nhyira ahoɔden ne nkɔde kɔ adwuma no saa ahoɔden ne firi ne nsa agyapade a wɔyɛ yɛ wɔgyegye nkɔfo ho sika apɔbɔ ne nyina saa nneɛma ne nyina saa firi ne nsa nti sɛ woni nyame adue woni nyame adue sɛ nyankopɔn twe ne ho firi wo ho a adeɛ bi wɔde ama wɔyɛ nhyira adeɛ bi ɛyɛ ne onyame bi firi wo nsa ɛsiane sɛ wopɛ sɛ woboro de nyankopɔn de ama wo no so ne kwan sɛ woboro so you can't be above God wontumi mboro nyankopɔn so deɛ nyankopɔn de wobɛsi bia me nuaba me nuabɛ ma fa ne saa Emplon. If you see, has a Japadian name, you know, Japadian Gasso, if you have a name, you know, or Srahini, and if Nadaka, and no one Japadian Nipper, or see a dear Nisso, the kingdom of heaven, or Srahini, and if Nadaka, ye quiet ye by ye blinging, and ye mammy, you know, baby, are you ever call? Any baby, you were dear better. A Japadim, you know, pet. Didn't quite see a pretty woman as I see my blame, and ya, minim will be a men quam, my fire, and smammy, ben for soon so. Inti, or how be a woman will be a comb, who say, eh, no me. A man ye be a woman will be comb, and an who say, eh, no me. Nipani swan as any pandi yawa. A yo how mow. Inti, I'm here, blab boy, and yan tree, and home free near me, who ness ah. Dear Benny, and a chinabino. A dear consortium. Geni be hu sɛ yɛsi dane yɛni be hu sɛ yɛ we yɛ we yɛ we nenso yɛ ntimi nkɔtenam yɛ ntimi nya ho anigye ɛyɛ sɛ obɛ kɔ bɔkɔ te sɛ akyekyedeɛ na ɔbaa kɔduru asomdwee mu sɛnsɛ obɛ kɔ abrabɔ mlika na ɔbɛhwere wo nkwa nyame nhyira nyame nka ho te asomya no ahyira ma wo nua bi na ɔno nso afa mu afutuo woyɛ mo somfo Mr. Jerry God bless you all.